kumagukare kujidegira msonkano wa atolankani nsonkano mene wa kuembekezeka kufuro kuzapo zokudza nsonkano wa ukulu sankhadindo mchipani chimene chindeti kaito kumfochukera kwa akulakulu amene wa achipani cha MCP ina ni Dickson Chivwati Gondo dikaleso ndikumva kuchukera kwa anzanga amene tinawo kuno makamaka zokudza nsonkano mene wa atolankani kuti kweni kweni tiembekeze zotani pamene akulakulu amene wa achipani cha Malawi Congress akuembekezeka kuti kula mawauno zokudza msonkano wao wa ukulu kapena kuti convention mchingerezi nde pano ndi mwitane nzanga Leah Malekano amene nifuna nditangomva kuchokera kwa yeye kuti kodi mwina zina ndiziti zimene tingayembekeze kuchokera pa msonkano mene wa ukulu wa Japan chimene cha Malawi Congress tikunena pano akulakulu ena Japan chimene chi afika maloano amene akuembekeza kuti achititse msonkano mene wa atolankhani mene wairana nyumba zosiyana siyana zosindikiza komanso kuulutsa mau funa kumvetsera zimene atitengera akulakula amene wa achipani cha Malawi Congress. Leah mwina kungofuna kumva inde nsonkhano ndi wathu ngatatolankhani mwina tikuchoka kuti pamene tukamba kuti lero afuna fotokozo zokhudza nsonkhano meneyo.
Mmene wafotokozera Chivwati kuti nthawi ina iliyonse kuchokera pano tikhale tikuona akuluakulu achipani cha MCP makamaka amene akuyendetsa msonkhano umene ukhale ukuchitikawo amene wandi akezi msukwa amene ali wapampando amene akuyendetsa za msonkhano umenewu komanso mlembi amene ali kusamba dzonzi ndi amene akhale akuyankhula ku mtundu wa Malawi tsiku la lero. Makamaka nkhani yake ndi yomweyo imene wafotokozayo kuti akhale akutifotokozera zambiri zokhuzana ndi msonkhano waukulu wachipani chimenechi kuti ziyende motani tikuembekezera anafotokoza mbuyo kuti msonkhano umenewu ukhale kuchitika pa 8 mpaka na pa 10 August chaka chino ndi kuti kwangosala mwezi umodzi kuti mwina msonkhano umenewu uchitike ndipo pamakhala zambiri zimene zimakhala zikuchitika ku msonkhano madelegates anthu amene akuyeneka kubwera kuzaponya mavoti awo komanso anthu amene akupikisana nawo ndi zina zotero ndi mwina lero akhale kuti fotokozera mwina zina ndi zina zokhuzana ndi zimenezi komanso mwina tiyembekezere panali nkhani ina imene inazakambidwa kwambiri yokuti amene akupikisana nawo pa madindo siyana siyana pa msonkhano umenewu akuyeneka kukhala iwo amene ana akhala mamemba la mchipani chimenechi kwa zaka ziwiri nde leronso tikuembekezera kuti kodi pankhani imeneyi zilipati kodi chipani chikupitilira ndi ganizo limeneli kapena pali kusintha ifa kunali zolankhula zosiyana siyana kuchokeranso ku anthu osiyana siyana anthu achipanichi komanso akatswiri oyankhulapo pankhani za ndale osiyana siyana tikati kodi tikuchokera kuti kapena kuti chipani chimenechi kuchokera kuti nde kuti tifotokoze kuti chipani chimenechi chinachititsa msonkhano wake omaliza wa ukulu mu chaka cha 2018 tikuyandikira ku chisankho cha 2019 ndipo cha msonkhano wa ukulu umene unachitikira kulikulu konkuno kwa chipani chimenechi ndipo tinaona kuti pa chisankho chimene chinachitika 2018 iyo amene anapambana ngati mtsogoleri anali Dr. Lazarus Chakwera amene ali mtsogoleri wa dziko pakadali pano ndipo washwiri wawo nthawi imeneyo anali Malemu Sidikimia Zimwawu Semuntendere komanso kutengera mbuye 2013 anapangisa so chisankho china cha chikulu poyandikira chisankho cha 2014 pamenepa anapambananso ndi Dr. Lazarus Chakwera pa chisankho chimenecho ndipo anayimiranso chipani chimenechi 2014 ndipo running mate wawo anali a Richard Msowoya nde utha kuona kuti chipani chimenechi chimachititsa msonkhano wake mwina pakatha zaka 5 panopa tinaona kuti chimeneka ndithu pa malingana ndi malamulo amaeneka achititse chaka chatha komano chifukwa chokuti so panali extension ya zaka malingana ndi chigamulo cha bwalo la kotri chakuti mwina anthu atsogolera amene ali pano apanga extend mpaka 2025 nde panapezeka kuti asintha kuti aitichititsa chisankho chathu chaka cha mmawa pokonzekera chisankho cha 2025 nde chaka chake ndi chino chimene akuembekezera kuti achite chisankho nde tikuembekezera kuti kodi ku chisankho chimene chikukhale zotani tikafotokoza kuti za msonkhano waukulu wa zipani umaeneka kuchitika makamaka tikamayandikira chisankho amafunika akonzekere kuti adziwe kuti kodi chisankho chimene chikubwera patsogolo pathu ngati chipani amene atiyimirire ngati mtsogoleri kukapikisana nawo ndi ndani nanga amene akhale wachiwiri ndi ndani nanga zikhale zikuenda bwanji nde chisankho msonkhano umenewu ndi kukonzekeranso chisankho chimene chikhale chikuchitika mchaka cha 2025 kuti kodi atsogoleri amene atenge chipani chimenechi pa chisankho chimenechi ndi ndani ndi ndani nde zambiri zimene tikuyembekezera tsiku la lero ndikufotokozeredwano kuti ino atifotokozere kuti kodi msonkhano umene uyenda bwanji ndi zina zotero
yatathokoza kwambiri
zikomo kwambiri
komanso ndikhale ndikumva kuchekera kwa John Paul Kayuni zokhudza msonkhano umene tili nawo kuno ku likulu la chipani cha Malawi Congress MCP mu mzinda wa Lilongwe kuno ndi ku malo chamatchedwa kuti City Center ndipo ndithu yayi ndi mkatikati ndithu ma ofisi zikulu za boma zosiyanasiyana komanso ndi pafupi ndi bank yayikulu ya Reserve John tamva kuchekera kwa Leah kufotokozapo chuma kuyembekeza pa msonkhano umenewu koma mwina kwa iwe ndimafuna nditamva kuti ndimene zakhala zikuyendera pakatipa unganena kuti msonkhano wa chaka chino sankhadi ndokhala utani taonapo masamba mchezo anthu akulemba anthu osiyanasiyana komanso ena anaonetsa chidwi chawo kutayima ena mwayo amene akuyima mwina ngati pa udindo wa mlembe wamkulu ndi a Simple City Labanda komanso a Christian Mabanda komanso ena amene akuyembekeza kupikisana nawo pa udindo umenewu ndi mlembe pakadali pano amene ndi Aizeno Wankaka ndimene zikuonekera kuchokera masamba mchezo komanso magawo siyanasiyana mwina ukuthokhala msonkhano otani wachaka chino oyenereza adindo
msonkhano umenewu Dickson ndi okhala wofunikira kwambiri choyamba ndikhuza kunena kutero chifukwa chakuti monga wafotokozera zambiri zakhala zikukambidwa zambiri anthu akuonetsabe chidwi kuti adziwe kuti kodi utsogoleri wa chipani chimenechi kapena kupita ku chisankho cha 2025 tipita motani akuyenera aganizire zinthu zingapo chifukwa chakuti asankhe atsogoleri akuti ngati chipani akudziwa kuti awa azati yimirira bwino ndi kutipezetsa mavoti ochuluka kuti mwina kupitiriza kulamulira dziko chimenecho ndimene aganizire kwambiri komanso pakhalaso pali nkhani yokuganizira mwina zipani zina tikudziwa kuti boma limene lilipo pano ndila zipani zambiri kapena la mgwirizano mgwirizano watonse ndiye akamachita chisankho chawo ichichi akhalaso akuganiziranso zimenezo kuti kodi zipani zina zija zikhala motani koma kwakukulu ndikwakuti asankhe ndithu atsogoleri oti achibweretse chipani chipamodzi atsogoleri apereke mpata kwa anthu eni ake chipani kuti asankhe atsogolera amene akufuna kuti azawayimirire pa chisankhochi kufunika kwake ndikumeneko chifukwa chakuti zonsezi zimachitika pokonzekera chisankho chimene chibwere mchaka cha 2025 mu September ndiye kukonzekerako kumayambano pano mwina tikhoza kunena kuti mbuyo mu anthu akhala kukonzekerabe ena kumachita makampeni apasipasi koma pano ndi pamene mwina tinganene kuti kukonzekera kwenikweni kwa official umakhanga ngati kuti kwayambano tsopano abweretsa adindo aja asankha kuti okay uyu akatimira ngati president ayi uyu akhala wachiwiri wake makamaka kuma president abasankha wachiwiri uja komanso uyu mwina ndi amene akhale mlembo wamkulu wa chipani uyu msungi chuma uyu maudindo onse wamagawanagawana
wafotokozapo nkhani yokhudza mlembe wamkulu wa chipani apaso ndi pamene taona ngati kuti pali zochitika zambiri taona ndithu anthu akuvala ndithu ma t-shirt ndi zina zotero team Chitiola team Chris Shaima komanso team Nkaka mwina pamene tukamba zokhudza ndondomeko imene yokhudza kusankha mlembe wamkulu imene tinganene kuti hub ya chipani imene imakhalira njinga ija yakapalasa hub imakhala kufunika kwambiri mwina anthu amene wawo atatuwa ngakhale inde ena osanabwere poyera komano tingafotokoze kuti ndi anthu otani komanso mwina omwe alipo panowa agwira bwanji ntchito yawo
mwina kufotokozera pamenepo zikhoza kukhala ngati kuti tikuwayika anthu
mukambe ina aliyense
koma nkhani ndiyakuti mwina chimene tingatsindike kwambiri ndichakuti kodi anthu amenewa kampeni yawo kapena anthu amenewa mauthenga awo omemeza anthu kuti adzawavotere akuwatumiza motani kwa anthu ndichachikulu chikhale chimenecho wafotokoza bwino pali a Simple Chitola Banda amenewa ndi nduna yoona zachuma mdziko lino akupikisana nawo mwina officially mwina sana furugoze kumataona kuti yo aonetachidwi kuti akufuna pikisane nao pampando wa mlembi wa mkulu wa chipani cha MCP mwina Dickson chipani chili chonse tingo furugoza kuti chipani chili chonse mpamvu zake kapena chipani mwini wake wa chipani ama kala mlembi wa mkulu Secretary General ndi papene po ndibaje na furugoza kuti anthu akamasanka akale atayangani chitsa bwino lomwe ata achedwepo ndithu kuti kodi munthu amene tikumusankhaye ndi otani pali ankaka ankaka amene ndi mlembi wa mkulu wa chipani cha MCP pakadali pano akufunanso kuti aonjezere awosankhenso kuti apitirize kukhala pa mpando umeneyo wakambapo za Christian anaonso akufuna kuti atapikisana nawo pa mwinanso pali ena amene sanabwere poyera koma nkhani ndiyakuti kodi ankaka agwira bwanji ntchito mbuyo anthu aona kuti agwira bwino ntchito akawasankhaso ankaka ndiye kuti anthu anakhutira nawo zimene akhala akugwira kuti apitirize akasi yanga tidziwa kuti okay ndiyoti mwina pena pake sizinalongosoke anthu akufuna kuti pabwere kusintha mwina pabwere wina ndiye mkhani yekulu ndiya kuti anthu awamene akufuna udindo mauthengawo akuwatumiza motani anthu amene akufuna maudindo akuonetsa zotani kunjako akuwauza zotani anthu awo
chabwino pamene tikufotokoza kudza udindo meneo mwina udindo somene anthu akhale nawo chidwi kwambiri ndi pa udindo wa wachiri kwa mtsogoleri wa chipani chitisire ni ya Sidiki Mia sipanabwere ndithu wachiri wake mwina ukhale udindo utakamene kuti akhale ndi ntchito yotana amene akuyenda kuti abwere pa udindo umeneo kutengeranso mwina ndi zimene Sidiki Mia adachitira chimani chimene cha MCP
patengadi nthawi chimalirireni Sidiki Mia kuti pabwere wina pampando wa wachiwiri wa chipani cha MCP tikhoza kunena kuti chipani cha MCP chakhala chikuyenda opanda wachiwiri ndiye kuti panali ndithu mpata gap kumbali ya administration ya chipani mwina tikhozanso kunena kuti mwina zina ndi zina mavuto mwina ena amene akhala kuchitika kuchipaniko mwina kutheka kuti amabweranso chifukwa cha gap imeneyi takha tikumva ndithu mbuyomu akuluakulu a chipani cha MCP chamati National Executive Committee anawapatsa mphamvu a president kuti iyayi musankhe ndithu achiwiri ndiye zimenezo ndi zimene mwina tionenso pano kuti kodi asankha ndani pa mpando umeneyo
chimene mene ndi John Poka ino ndithu ufotokozapo zokhudza zomwe tingayembekeze kunowa pa bwanji tsopano tapatse akuluakulu amene akutsogolera msonkho amene watola nkhani kuti ayambepo kutilankhula zokhudza makamaka msonkhano umenewo wa atola nkhani umene akhala kufotokoza zokhudza msonkhano waukulu wa chipani cha MCP mbuyo mwana tifotokozera kuti msonkhano umenewu ukhale kuchitika mwezi wa August apa tsopano tapatse omwe akutsogolera zimenezi taonapo ndithu pameneponso pala Moses Kunkuyu ameneso akhale amodzi mwa amene akhala kutilankhula kuchokera ku likulu la chipani chimene cha Malawi Congress MCP ku City Center mu mzinda wa Lilongwe
Good morning all. Welcome to MCP National Headquarters. us, we are the chair of the MCP 2024 Foundation, Honorable Kesu Suma. He is the son of a member of parliament, but also a regional chairman of MCP, North Ledger. The same thing is that he is now a better MCP member, Honorable Joseph Yosarima. Is one of the steering committee members. And this night, the right of the chair, we have Honorable Moses Kukuru, who is the campaign director for MCP, but also a member of the steering committee. The president this morning will be hiring Zodiac Radio, NBC. Many houses. In a brief, MCP will be having a recent battle this year. And as usual, there is a steering committee that is put in place. And then the chair of each year is always the regional chairman. In 2018, the party at EC Battle here in MCP was the chair of the regional chairman of Rachel Region, Honorable. This time around, the chair is Honorable Kevin Sopa. And he will be coming in time again, addressing the nation, the different party officials, and the rest inspiring. So for today, he will be addressing us. You tell me, the one guy who will go to my Congress party headquarters, who will go to the one in the way. One day, I'm going to go to the other time, and I'm going to go to the Kilomita, kimeweza. Usiku watu, tini onelezi ya kezi msuwa MP, mwenezo ni mdijo chama, chidao cha mkoko. Kwa hanso, amena chair kwa convention, tini onelezi ya Joseph ya Ulema, amena Ulema kwa kumisi, mene msoko ya convention mwene. Kwa hanso, tini onelezi ya Mwazi Sukuru, amena Ulema,
Committee, I mean, the Congress Party, the Antumagao, Siena, Siena, my directors, some of the money, Comaso, and I mean, the directors, Comaso, and I'm a great city. Party inakubiliwa kuti igwire ntchito iyi koma mogwirizana ndi malamulo a Malawi Congress Party. Kotero zimene ayankhule pano chairperson zikuchokera ku zimene committee yakambirana koma motumidwa ndi chipani. Pamene akuyankhula a chairperson akuyankhula zimene chipani chapangana kuti chichita poyendetsa mkumano umenewo. Chipani cha Malawi Congress Party ndiye chipani chachikulu kwambiri mdziko muno zimene zonse zokambirana. Chipani cha Malawi Congress Party ndi chimene pokhazikikira chetu ifu cha Malawi kutengera ndi mbiri yonse ya chipani chili komanso chikhalidwe chake chipani chili popanga zimkuzo tumikira Malawi ndi kukhazikitsa madziko yenire olimbana. Pachifukwa chimenecho convention inali yonse ndi mpata wokalimbitsira Sonto Convention achipani chili kuti zokita zake kuyambira nthawi ya m'mbuyo mafino kuti akupereka kubwera kusokoni zikhale zokwaniritsidwa kotero mosadayaa ndikuyimpenya olemekezeka akhezi kusokwa kuti mupereke uthenga umene chipani chakutumani kubvera kuja ku convention main steering committee.
Thank you very much, Honorable Konkuyo, who is also the chairperson for the protocol subcommittee. Honorable Njovelema, chairing the vetting process of the elective part of the convention. Members of the press, we come to you this morning as a follow-up on the statement that was made by the Secretary General of the Malawi Congress Party, Honorable Elsenhower Nkaka, regarding the upcoming convention a few weeks ago. In this regard, I want to confirm that MCP, under the leadership of His Excellency, the President of the State, and indeed the President of the Party, His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, is ready and set to host its elective convention for 2024. The dates remain the 8th of August to the 10th of August 2024. And the convention will be held at BICC here in Lilongwe. Among other issues on its agenda, the MCP convention will elect or re-elect some of its members into different party positions available in the National Executive Committee of the party. And to that effect, eligible members who qualify for nomination into the party's highest policy-making organ, that is NEC, can start collecting nomination forms from their regional chairpersons from 1st July 2024, that will be Monday. And duly completed nomination forms should be filed with the Office of the Secretary General here at headquarters by the 15th of July 2024. We want to be able to give ample time for preparation to the elections. Nomination fees, we decided as a party that there will be nomination fees. Candidates participating in the nomination process shall contribute towards the financing of some of the costs of running the convention by paying an unrefundable nomination fee as follows. The president will be required to pay a nomination fee of 5 million kwacha. The first and second vice president will be required to pay a nomination fee of 2,500,000 kwacha. The secretary general will have to pay 2 million kwacha. The first and second deputy secretary generals will both pay 1 million kwacha. The Treasurer General will pay 2 million kwacha. His deputies will also pay 1 million kwacha. All directors will be required to pay 500,000 kwacha, whereas deputy directors will pay 250,000 kwacha. And we have included some special categories. We considering women, youths, and people living with disabilities to pay 50% of the position that they want to. And when we say youths, we are talking of ages of not more than 35 years of age. Members of the press will be advised on the cost of hosting the MCP 2024 convention in the subsequent press releases, because we are still working on the data relating to that. And we request all party loyalists to voluntarily contribute towards hosting costs of the convention 2024 by depositing their contributions to our NBS bank account, which I can give as 243-79779. The account is for the MCP 2024 convention. Ladies and gentlemen, thank you very much. And for collective responsibility, let me ask my colleague to translate this script in Chichewa, and I'll ask Honorable Senior Jovialema to contribute by translating this script in Chichewa. Thank you very much.
Thank you, Zubomu Chair. Komanso ule muwabade landuna amene mwina febano. Kudanta uzila mchijewa, suji dodanta uzila mzere ndi mzere ya. Koma jimeju kambi dobano nchauti chipande jamala Congress Party. Sobano zatsimikizika kuti chikandi convention mwezi wa mawawu uyambira pa 8 ulegeza pa 10 August 2024. Nde zokonzekera zonse zapita kumapeto ndithu. Chipani chinakhazikitsa komiti yoyendetsa mwambo umenewu aone zofunikira maendedwe a anthu obwera achapachizungu amati delegates, malo ogona, zakudya zawo ndi zikonzekero zonse zoyenera za msonkhano waukulu ngati umenewu. Komiti imeneyi yoyendetsa zimenezi tsopano zapita kumapeto. Anali ndi budgeti akaonekera ndi bwana, His Excellency the President. Pali pano afuna kuitsa dziko kuti chimene chikonzero chimene chatha chonchi kupatula zina ndi zina zochitika kumwambo umenewu kukakhala masankho a mipando ikuluikulu ija amaitcha National Executive Committee. Ndi bungwe lalikulu la chipanile ndiye masankho amenewo amene ofuna mpando umenewu ali odzitsidwa kuti atha kukatenga chikalata form titero kuti akalembe zofunikira zili pamenepo, ndipo mafomu amenewa akhala alipo yambira pa 1 July konkulu ku ofesi. Ndiye fomu yo ukatenga ukakasainitsa sainitsa koyenerera mmene akambira mujazichitikiramo kuti ukamafuna ntchito kwina kulikonse umakasainitsa sainitsa moyenerera kukafunika kuti pokapereka fomuyo anthu akuwuzidwa kuti apereke ndalama fees. Ndiye mdondomeko wake wa ndalamawo uli motere amina kufuna mpando wa president wa Japan MCP akwebeze kaukireka ndirama zokwana 5 million amina kufuna first ndi second vice president kumakhala ma vice president awiri ku Japan iko awembeze kaukireka 2,500,000 aliyense amina kufuna mpando mipando imeneyo pali mipando ina seita jeno 2 million pali first and second deputy seita jeno 1 million treasurer jeno 2 million first and second deputy treasurer jeno 1 million kuli mipando ina yama director imeneyo 500,000 ndema director wa makhandi ma deputy wao 250,000 sono palikulu lazimai ndi achinyamata amene angafune mibando mmenemu awiri zikaupereka half ya mtengometa ndinawo olonewu 50% sano tikati anyamata ndamene ali ndi zaka zochepera 35 years amene ndi nyamata mtengo wa million drums zimene zifunike convention yonse anthu adzadzidzidwa poti pali pano tayamba kumene kafukufuku wakutolera ndiye tungopemphanso wokufuna kwabwino amene amafunira zabwino chipanichi amene aini mtima wothandiza chipanichi pamwambo waukulu ngati umenewu kuti ndithu abwere atithandize koma tindi account number ya ku bank ndiye bank yake ndi New Building Society account number yathu ndi 2437979 ndibwerezaso 2437979 ndipo dzina lache la akaunti imeneyi ndi MCP 2024 Convention. So izi zimene zachitika chipani chakonzeka ndithu kuti tikhale ndi convention pa nthawi imeneyi kotero mtundu wa malawi kudzidzidwa zimenezi zikomo cheya zikomo anduna zikomo.
Thank you very much. We will take a few questions if the media may want to do so. If you are fine, we are also fine. Thank you. So, moderator, you take it.
Meeting. We thank you so much.
atatu.
Zodiagi, Pongo njezera mafunsa mene wafunsa nzima uja, pafunso loya mbidida lija. Timafuna didziwe nso kutikodi shibani cha kazigiga bado ngosolo lomwe lija la zaka zwiri kamena bali kusinta wina guli gonse kwa amena wenega kubigisa na nao kuta akarema membala kwa zaka zwiri. Nimafuna difunse nso kuti mwina antwe na kufunsa kuti msonkano wadu lankani tsugulali lukushitika pamene tili masiku 21 na mene tukulira zaifa ya washwiri kwa mtsukuri wa dziko lino kuti mwina simuna wono kuti nchofunikira kuti amalawi amalize kulira kaye masiku 21 ate kenako ndikuchiritsa msonkhano menewo munafotokozapo kuti mukhale mukufotokozeranso bwinobwino kuti atolankhani kodi kuti azapangika va msonkhano menewo akuyenereka kuti alipire ndimafuna timvetsetse pamenepo kuti munafotokoza za cost. Is it good? There is a cost. Imena kwenye nika kulipira, kabena ndondo meko, zimene zuwe nika utsari, dogura duwankana zapange kava msonkano meneo. Ziko mwambi, mafuna mfuro kuziri bino bino.
Ziko mwambiri. Ditenge la shtatu.
Mwambiri ili ndi Robert Mbeti wako tukira kuwari siya minchi. Munafuro kuzakuti kuyamba kutenga manomination ayamba lolemba pa 1 July, koma siku losidi za kupereka kukabina kutetila ni umaji za kupereka manomination za minyo wa kanga tisina limve mina mutangu tamba suwa sopa siku umaji za kupereka manomination za minyo. Mwambiri
siku mwambiri pakali vano ndikwempheni chair komaso ena nonse mulina kutsogolomo kuti muyankhe mafunso amene zikamwambe.
Thank you very much moderator. I'll attempt to answer a few questions and my colleagues will join in where they want to make rejoinders. The first question, thank you very much, Chivati. You asked two questions. One on the open door policy. And your question was whether we're not contradicting ourselves by having to put eligibility criterion on the conditions for participation in the NEC positions. The open door policy has been the policy available in the Malay Congress Party for quite a long time, particularly so upon His Excellency President Lazarus Chakwera ascending to power and becoming the president of the mighty Malay Congress Party. We've seen many youths, many people joining the Malay Congress Party, and we're still wanting to have so many join the Malay Congress Party. So we are saying people are free to join the Malay Congress Party. We're not taking anybody out. And that's the policy, the open policy that I think the president is doing. Regarding the leadership position in the Malay Congress Party, i.e. In Malay Congress Party NEC, which is the highest policy-making body of the Malay Congress Party. I think you believe, you agree with me. In any organization, there's no way you just come from there and you want to be promoted. You have to go through ranks and files for you to get promoted. So in this particular case, we have got positions at other, even lower levels, where people who are coming in, they should be able to come in. I think that's the policy of the, as directed by NEC. And as the steering committee, we are only going to be implementing what we have been directed by the National Executive Committee. We are not going to usurp, you know, any position that NEC has not, you know, directed us to do. My colleagues will be able to come in if, where they need to. There was a second question as to whether
Kezi Msukwa, who is me chairing the convention, and I would be conflicted by, you know, running the convention. First of all, we should be able to understand the convention. The convention is one thing, and the election is yet another element. It's just, you know, part of the agenda on the convention. What I'm running is the convention. The election will be managed by Malawi Electoral Commission. Those are the people who are going to manage the election. So there's no conflict at all. And as a matter of fact, like here, I'm not going to address anything to do with my campaign. I'm only going to do to speak about the convention, and that's what we're going to be doing all along, everywhere. And particularly also, you know, Malawi Congress Party, we, as much as possible, try to avoid canvassing, and we want delegates to be able to come and elect people who should be able to help the party propel it further for the next 30, 40 years. There, there was a question that I thought I should start with. You mentioned about journalists having to pay some fees. I didn't get you clearly, but if that was the question, I think we never asked for any fees from journalists. The 2 years that was set up by the National Executive Committee, we as the steering committee, we haven't heard anything to the contrary, such that the nomination forms that will be collected on the first, from the first, will actually stipulate that somebody should have had attained the 2 years that was not, you know, mentioned by the National Executive Committee. We're not changing anything. Until either the NEC or the convention itself tells us otherwise, but that is the position as at now. Regarding the 21 days of mourning, yes, true. You notice that we are very conscious, and that's why we're saying nomination forms will be collected from the 1st of July. We are aware of that we are in the mourning period. We would have otherwise already have started, but we held on to it so that we respect the mourning period. So here we just thought we could be able to inform the member that we should start collecting on the first after the mourning period. The nomination papers will be collected from the first, and they will have to be submitted by the 15th of August 2024. Thank you very much for that question. And the reason that you see from the 15th of August, we want to give at least two other weeks so that the party can vet its members and be able to process the nomination paper, rather the ballots and so on. So thank you very much. I thought I could, if any of my colleagues would want to add up, Honorable Minister.
Accreditation is the media committee in the Uganda chair, the Honorable Ezekiel Chimoma. They would also have one of the most unkind and woman's uncle, Joker, my grandmother, Kuzera Kuzera office, proper business secretary, the Unabaxiba Marxist Bank, over the Ziko Lila Kutaika wa Amenari Watuini wa Misokoli wa Ziko Lino wa Mwazi Lina Yitika Yitiko Masibo Yini Patuwa
kulengeza za convention mantundu uu ndi chinthu china chimene chikuchitika mosiyana ndi plan imene tinali nayo kuti tipangire phokoso la convention. Mokuti tikamaliza kulira kumeneko tibwera ndi mudzaona kuti mmene tikulengezera pa nthawi imene zidzaonekeratu kuti tikulengeza mosiyana kwambiri ndi mmene tachitira lero. Mwachitsanzo mukhoza kuona kuti mutu wa convention sunatchulidwe pano. Katchulidwe ka mutu wa convention mwina kana kaonetsa kuti anthuwa sakulemekeza nkomwe zokuti tili pamaliro chifukwa cha mmene chipani chakonzera mmene titalengezere za mutu wa convention ndi zinthu zina zimene zikachitika convention zinafunika zichitike lerolo. Motagwira presa imene inapangidwa arrange poyamba ndi imene yatuluka pano pai muziona kuti ndi zinthu ziwiri zosiyana. Inayo inandi dongosolo lonse koma poona kuti anthu ife tidakali munyengo imene sitikufunika phokoso lilonse zinthu zimenezo zachotsedwako pa presa iyi. Koma popeza kuti convention inayambopangidwa arrange kumbuyo ndipo convention idzachitika ndithu after the morning period ndi chifukwa chake zinafunika kuti uthenga uwu ungopita mukaona uthenga wapereketwa it's very basic kuti zina zikhala zikupitilira koma after the morning period tibweranso ndikufotokozera mwamtundu umene tinakonzekerera poyamba ndingotchulaponso za role ya Honorable Kes Msukwa mu committee ndi chairman wa committee imene inakhazikitsidwa ndi Chipani. Kukhala chairman malinga ndi mmene zinthu zimakhalira ku Malawi Congress Party alibe chichewa chonena zakuti chakuti muzipange motere muzipange motere koma amapanga chairs imene komitiyo iukambirana. Mu komiti mu ndingokupatsaniko maina ena amene alipo kuti kodi tinakati tinene zoti aliyense amene akafuna mpando asakhale mu komiti ndi kuti mwina anthu onse amene ali mamembala achipani amene ali maudindo anakakana kukayendetsa convention chifukwa anakanena zoti bora ndisamale zoti ndikufuna kuyimira mpando mukandipititsa ku convention kuti ku komiti kuti ndikapita ku komiti sindima nawo pa mpando aliyense anakakana. Mu komiti mwineyo ndilimo olemekezeka Gerard Kazembe ameneso akaima kuchisankho alimonso mu komitimo. Olemekezeka Chingoma ameneso akaima pachisankho komanso mu komitimo alimo. Olemekezeka Mbawala akaima pachisankho komanso mu komiti alimo. Olemekezeka Khombize Kandodo, olemekezeka John Paul, olemekezeka Dr. Elias Chakwera, olemekezeka Richard Chimwendo komanso upangiri wazochitika zonsezi timaulandirabe kuchokera ku ofisi ya olemekezeka Secretary General Aizano Wankaka koma onsewa akaima koma ali ndi dzanja pa chochitika chokonzekera convention. So tikamuyang'ana Kes Msukwa moima payekha ngati chairman tidzitakhoza kukhala ndi dzanja lofuna kusintha mmene zingachitikire zinthu zina koma tikayang'ana kuti ngakhale amene ali treasurer general oyang'anira za chuma chakayendetsedwa convention yonseyi nayenso akukaima nawo ndiye kuti kuona kuti aliyense angofuna agwirepo ntchito yoyendetsa chinthuchi koma zokaima pachisankho muchafotokozera kale ndikagawo chabe kazochitika za ku convention. Ndinafuna achaya ndingonjezerapo pamene popo zikoma.
Zonse zachitwa bwino koma umbotse ndikapoti kuli amsukwa aziri kwa
zakudya zimene zikaphikidwe malo ogona chikonzero kapakafunika mapepala kumene kandi chani mipando chikonzekero chabe koma zimene zikachitike muholo zosankha anthu mipando iwo alibe gawo amene akachite zimenezo ndiwa electoral commission bungwe limeneli mulidziyo ino la electoral commission kumalai kuno kuti ndamene amayendetsa masankho ndiye amsugwa alibe mphamvu inali yonse yoti bungwe limene liyanga liuze kuti mkwasankhitsei ne vanthu mkwasankhe no alibe mphamvu imene ntchito imene akugwira amsugwa chifukwa mowakhulupirira ndikungoti achite chikonzero zinthu zimene zikafunike kuti anthu achoke ku Blantyre ku Sanje kuti abwere kuno kulilongwe anthu ajapize malogona anthu ajapize chakudya ndipo monga anena ndiona sali wokha amsukwawo mkatikati mwa komiti imeneyi mulinso makomiti enanso cheya kasabu komiti cheya kasabu so iwo amsukwa akungolandira ngati wamkulu wa komitiyo akulandira zimene anthu akukambirana chikonzekero chimene chikuchitika alibenso mphamvu yenene yoti angamati mkasankhe ine mukatere ayi amenayi ndi maganizo amenewo akonzo kukhala kuti akulakwitsa ndi chimodzimodzi ophika sima suti amadya yonse yekha simayo amadya ndi ana banja bambo ndi ena otero ndi alendo so amsuku akungokonzekera convention koma za mkonvention imo akachita ndi electro commission zikomche
zikongwambiri ndikhulupira kuti titafika pamenepo. Thank you very much.
Nditokoze kuti tina ndi nthawi yopambana imene akuluakulu steering committee ya convention mwalankhula ku mamemba aonse a chipani cha MCP komanso ku mtundu wa Malawi chimene chakusimbizika tsopano kunena kuti chipani cha MCP tikhale ndi convention indaba kuyambira pa 8 August mpaka na pa 10 August ndipo malo ake ndi ku BICC kuno ku State Center ku Lilongwe pamenepo aliyense okayima ayika milingo kuti akwaninitse pakhala fee ndipo apitizanso kufotokozera pa mafunso amene anafunsidwa kuti kanong'onong'o manong'onong'o amapika acha kuti zaili chipilite zili bwanji kodi zasintha akuti sizidasinthe zili mwamwemo ndipo zina requirements ofunikira akhale pepepala imene munthu akatenge fomu ukafira ndipo akuluakuluwa azikhala kubwera kumatira nkhula pakupita kwa masiku pa zonse zimene zikhale zikuchitika ndikuthokozeni kwambiri atipakani kuti mnabwera kupanga kava inu mmatikwira padzanja nthawi zonse kuwuza mtundu wa Malawi kuchiwuza chipani chimene chikuchitika ku chipani cha Malawi Congress Party mwaichi sititenga kuti nchophika koma timakuyamikirani nthawi ndapemphe mwai Matibu kuti mbuya kutsogolo mutseke zonse ndipempera.
Poyamba bajeti naitanira kwa inu mungu watu tuona nukulu watu tauona pamalo pano so yotu tsipano tupempa kisu
ndimene zaendera kuno kulikulu la chipani cha Malawi Congress MCP ku City Center mu mzinda wa Lilongwe komwe ndi kulikulu la chipani chimene chipomwe akulakulu chipani chimene chi amafotokozapo zokhudza msonkhano waukulu umene uchitike makamaka kuyambira pa 8 mpaka pa 10 August mu mzinda wa Lilongwe pamenepa amene amati yankhula unalolemekezeka Njovyalema a Moses Kunkuyu komanso akezi Nsukwa ndamene amafotokozapo zokhudza msonkhano umenewo wa chipani cha Malawi Congress umene ukhale uchitika makamakanso mwezi wa August afotokozapo mfundo zosiyanasiyana makamakanso zokhudza mwina ndalama zimene anthu akuyenera kuti apereke akafuna kuima pa udindo ndikhale ndikumva kuchokera kwa nzanga amene tinawo kuno Leah komanso John Paul Kayuni kuti kodi zina mwazomwe tingatolepo kwambiri makamaka pankhani yokhudza msonkhano amenewu ndi zotani ndi akhalenso akutiwuza kuti kodi iwo waonapo motani makamakanso pankhani yokhudza zomwe akuluakulu amenewa afotokoza kuno kulikulu la chipani cha Malawi Congress talandire akeni nsonda pano pa zodiac mwina kodi izi tsopano zikutsimikizira motani kuti zonse zatheka tamva madata aperekedwa kwa inu ngati mmodzi mwa achipani chimenechi
poyambirira izi zikuonesa kuti chipani chichi ndi dongosolo amene anenera amene akuti tsogolera mu kukonzekera inde tili munyengo ya chisoni koma pali zina munyengo zimenezi zoti zineka mene zatele mdile kani satire dongo solo ndipo ndizoona si palimbando ina suma kutu mtungu bwira liru basi ndu kumpasa mpando sisi mateka oro kumpingo oro kumene mugwira ni chito kuzodi ya kajivuati palimalo ena suma kutu bwira liru basi ndufuna ndikali direct wa zodi yake kapina kutu bwira liru ndufuna ndikali mwena kwa zodi yake so zaka zuidi zimene ati pasazi ndi zaka zimene ndizoe nereka nditu kuti zikali malo kumabe mene da kandu kunenera kuna kuti nkuteka pamene tukupita ayankulabu ino kwambira chamani ndi onse atsogolero kuti ngati kuliko teka kuti pali kusinta mwina ndi convention imene ma delegates aminanga kasinta ndi mene ndongo suwa kilima kalira sikuti atsekera athu ayi apeleka mwayi kuti niki inakumana ndipo malinga ndi dongo solo ma delegates akakumana ku convention koma ineyo ngati nsonda ndifo ndivomeza nawo achita bwino kwambiri mwina aswa chepesa anakendeza ka 5 chifukwa palimbi ndo ina tumafuna kumpasa munthu tsogoleri lero ngati ineyo ndangobwera ngati nsonda there is no way ninga kapikisana nawo pampando wa president there is no way ninga kapikisana nawo pampando wa secretary general palimbi ndo ina imene imakha protected ndibwereze olo kumpingo lero ndilo la chivote gondo sinzo ndi mapemphera mpingo wanji ndiye mkolo wa mpingo wenu mfuna kukhala mbusa tikupitisana kaya inu kuti mukakhale ku training
tatokoza kwambira nsonda
zikomo chivote
tukupitira be kumva kuchokera kwa anthu osiyana siyana kuchokera kuno ku likulu la chipani cha Malawi Congress MCP mu mzinda wa Lilongwe mene nafotokozera kuti tikhaleso tikumva kuchokera kwa anzanga amene tili nawo kuno makamakanso zokhudza zina zomwe zakambidwa lero kuno makamaka panso zokhudza nsonkhano amenewu wa chipani cha MCP umene akhale akusankha dindo John Paul Kayuni mwina timafuna so titamva kuti kodi mwina mwake pazina zimene zakambidwa kuno nkuomba mkota motani pamene ukamba kuti lero akulakula amenewa alengeza zokhudza makamaka msonkhano amenewu waukulu wa chipani cha Malawi Congress MCP 2024 umene uchitikire ku BICC kuyambira pa 8 mpaka na pa 10 August 2024 na John Paul mwachangu kwambiri mwina kungo womba mkota tamvapo nkhani zambiri zokhudza mene zikhalire kumbali ya chisankho imene chosankha dindo mwina pazina zomwe afotokoza ndalama zomwe zayikidwa kutengeranso ndi mwina malamulo achipani chimene cha MCP alili mwina nkufotokoza pamotani zimene anankhula ntsuku anjovi alema komanso akunkuyu
panali nkhani makamaka yotsindika kuti monga mwa malamulo achipani munthu amene akufuna kupikisana pa udindo kaya ndi wa president kaya ndi mlembo wa mkulu kaya ndi msungi chuma ndi maudindo ena onse mchipanichi akuyenera kukhala munthu amene wakhala mchipani cha MCP kwa zaka pafupi ziwiri 2 years ndi kuti ameneyo ndi woyenera kapeneze qualified is qualifying to contest pa udindo uliwonse mchipanichi panaliso nkhani yokuti kodi anthu amenewa makamaka amene aliso mu committee yoyendetsa chisankho chimenechi cha MCP sakala kuti mwina pachingereza mati conflict of interest sakala kuti pale kachisokonezo kuti yemwe akuendetsa committee yotsogola chisankho yemwe akupikisa naso sizisokoneza ndi afotokoza momveka bwino kunena kuti yayi chipani cha MCP malamulo ake udindo wotsogolera kapena wokonza mwambo meneo umakhala mwa chairman achipanichi muzigawo zosiyana siyana machairman amenewa mnjira ina liyose sipanga kale conflict of interest kumaso anapitia kunena kuti ngati tinene kuti otsogolera msonkhano menewa asakhale ndi udindo uliyose mchipani ndiye kuti anthu azipezeka kuti akusowa woti mwina atsogolere chisankho chimenechi chifukwa aliyense azifuna kuti akapikisane nawo therefore sakhala mwina oyenera kuti apikisane atsogolere msonkhano menewa nkhani inanso inali yakuti kodi pa zaka ziwiri aliyense akhale kuti wakhala zaka ziwiri ali memba wa MCP komanso sikuti zaka ziwiri zokha akhale kuti munthu ameneyo muchipani cha MCP wakhalapo ndithu pa maudindo osiyanasiyana pa malo palipose mwina kaya anali regional chairman kaya anali chairman wa Chinyamata kaya anali ndika udindo kena kaya ndika pasi chotani koma ngati wakhala ndithu pa maudindo amenewo komanso wakhala memba la chipani cha MCP kwa zaka ziwiri ndiye kuti ndiwoyenera kuti atha kupikisana nawo pa chisankho chimenechi pakambidwanso ndalama zosiyanasiyana zakuti anthu amenewa alipire ngati nomination fee ndalama yoti ine ndikufuna ndizapikisane ngati mwina president akuti amenewo azilipira 5 million kwacha paliso ena amene akufuna kuti mwina azapikisane ngati secretary general makamaka president 5 million wachiwiri wake pali wachiwiri woyamba komanso wachiwiri wachiwiri first and second vice president amenewo ndiye kuti ndalama yawo ndi 2.5 million amene akufuna kuti azapikisane ngati secretary general mlembi wa mkulu wa chipani kapena treasurer general msungichuma wa mkulu wa chipani ameneyo akuyenera kuzalipira ndalama 2 million kwacha wachiwiri kwa mlembi wa mkulu secretary general ndi wachiwiri kwa msungichuma wa mkulu woyamba ndi wachiwiri yemwe ndiye kuti amenewo alipira 1 million kwacha paliso maudindo ena ngati ma director tili kuchipani cha MCP kuli ma director of youth director of women director of ma director siyana siyana amenewo ndama imene akuyenera kulipira ndi 500,000 kwacha ndiye ndizimene zimene afotokoza pa msonkhano menewo komanso Dickson kungofotokoza kuti izizi kuchitika mujatina fotokozera kuti tikukonzekera chisankho cha mu 2025 pali zipani zambiri mdziko lino zimene ndikunena pano ndiye kuti nazonso zakangalika kuti zikonze misonkhano ngati iyi yoti asankhe adindo oti azawayimirire pa chisankho cha 2025 kungofotokozera mwina amalawi akhoza kumakhala ndi chidwi kuti zimene zikuchitikiranji pano kodi zimene zofunika kusankha atsogoleri nthawi ino tikunena kuti tango chimodzi chifukwa chisankho chikubwera mu September 2025 ndi tikhoza kumangowerengera kuti tatsa ndi mwina chaka chimodzi ndi miyezi yowerengeka chabe zimenezi ndizofunikira kwambiri pano chifukwa chakuti zipani zimayenera zisankhiretu atsogoleri ake anthu otsatira zipanizo ndi amalawi omwe azidziwa kuti kuchipani cha MCP amene azayimirire pa chisankho cha mu 2025 ndiwakuti kuchipani cha DPP amene azayimirire pa chisankho cha 2025 ndiwakuti chipani cha kandi PP kandi chipani cha UTM kandi chipani chanji anthu aja azidziwa ma candidate azipani zimenezi komanso anthu akadziwa kuti uyu ndi amene azayimirire mwina ndi pamene angakhale ndi chisankho chabwino anthu atha kumawunika anthu aja akhalebe ndi nthawi ndithu yokwanira kuti aziwaunika anthu aja kodi achivati awasankha kuti akayimire chipani chakuti ngati president kodi achivati ndi munthu wotani akayuni awasankha kuti akakhale mtsogoleri wa kapena secretary general wa chipani khalidwe lawo ndi lotani anthu aziwaunikiratu anthu aja kumawunguza bwinobwino kufikira kuti apangano chisankho chabwino kuti yayi tsopano mwina tizasankhe auje kukhala mtsogoleri wa dziko lino
thokoza kwambiri yapanso ndi pa mtsiriziro pa kukupatsirani zomwe zimachitika kuno kulikulu la chipani cha Malawi Congress MCP mu mzinda wa Lilongwe ndithokozenso azanga onse omwe tinali nawo kuno kugwira ntchito imeneyi makamakanso kumbali yondisa kuti zonse zateka pamene tofurokoza kuti chibani cha Malawi Congress chafurokoza masiku amene akhale ndi msonkhano waukulu kuyambira pa 8 mpaka na pa 10 August. Tokozi kwambiri Devin Mpinga, Leah Malekano, John Paul Kayuni, Chaku Nyambo, Komanso, Blair Muhone amene tagwira limodzi ntchito imene ichokera kuno ku likulu la chibani cha Malawi Congress MCP koma mafurokoza zokhudza msonkhano osankhaadindo omwe uchitike mwezi wa August. Ine ndi Dickson Chivuati Gondwe, tibwezereni kwa anzathu ku Area 47 Sector 5 mu mzinda wa Lilongwe.